Noma bekuthokha ngokudlala, iatmosphere kamoyingcwele, iatmosphere iyasho bayelo xesha lokudlala. Engakholwa akanochaza bayintoni but uyayiva kwifeelings noba God is here. Now elafude lilo elibangela uba ube nehanga futhi yokufuna ukufunda izwi. Ndithi ke into ezawusinceda kukuba noba siyakholwa andifumana but sikholwe sinento esiyingcamla every day.
Amen.